again.
Yo, niko na Queen Hilda. Yo,
Alexis on the beat.
Nakupa sifa every day. Nakupa sifa Bwana.